Kei te pukuriri, te hapori o Pāhara Keke I te mataua Māui, I te whakaaro ke whakatūria tētahi whare poropaihana mo te hunga hara ki reira. He ai ki tētahi o te hapori a Henare au Kif, kāre rātou I paku whakamōhio tiatu mō tēnei take. Engari ke he mea whakarite noiho e te ara pautama o Aotearoa, kāre he whakawhiti kōrero, kāre he aha. Kā mutu anō nei e mea ana te ara pautama e hara a Pāhara Keke me ona tāngata I te aha.
Flaxmere, you know, she has social ills which certainly need addressing, and this is definitely not helping. I mean, for goodness sakes, we have four liquor outlets, we have no restaurant, no cafe, and now they're going to throw in a correction centre. We're not a dumping ground.
Hei te mane e tū mai nei ka tū te hapori o Pāhara Keke ki te wāhi kua whakaritea nei mō te whare poropaihana ki te whakapōrahu me te whakahē.